Ngibuza. Ake sithi kanje. Into ebalekile la kwaba ukuthi ma kudlula ama elections ka 2021. Sayibuza ukuthi yini esihlanganisayo la emkhandlwini manje. Sesikhulumile ipolitiki ngaphandle sekwenza konke saqeda. Sisemkhandlwini manje. Ukuze umkhandlu usebenze nabantu bakwazi ukuthola ama services yini okufanele siyenze. Obviously sasishilo ukuthi ngasebenze neANC neEFF. We've seen that movie before. So sasingeke siphindele kuyona. But into enhle sayenza was to sit down with the IFP. Ngoba sibona ukuthi labantu bayezwa uma ukhuluma nabo. Ngoba ufuna ukukhuluma nabantu abamahlongandlebe bangezwa. Ufuna ukukhuluma nabantu abezwayo, nabantu abacabanga ngendlela ecishifane neyakho. Into ebalulekile ukuthi kulethwe ama services ngesikhathi sonke sirun ama election campaign siye sithi sifuna ukuletha ushintshe empilweni zabantu sifuna ukuletha ama services kubantu angithi so it was time for us to deliver ke manje then we said fine let us not go on coalition because lento coalition le ifuna ukuyicabangisise kahle but in the meantime ngoba ama elections asedlule let us engage kwilo kuzani kwe service delivery pact. Now, what is service delivery pact? It's a document ekhuluma only ukuthi ama services ayiswa kanjani kubantu ngale kwepolitiki. Mangithi ngale kwepolitiki, for example, savumelana ukuthi mawuya emkhandleni ophethwe IFP, lakho nesilekelela khona thini IFP. Awungabuzwa imembership umuntu. Ngoba sesikhathele lo sathane kade sibona komasipala abanye abaphethwe ezinye igebenge ngemzisho. Then we said asivumelane ukuthi umuntu mayezofuna umsebenzi sine position ka senior manager nangu mazulu uyafika une degree une experience lokho kade nikufuna mqasheni asivumelane ukuthi mangabe ngabe ukuthi lapha kwasikhangane esigodini abanawo amanzi asihlanganeni sixoxe ukuthi amanzi adeliver kanjani ayaphuma ama truck aye khona ahambe samanzi o sibhoboze lokhu sesibhola lokhu zanamanzi ngaphansi komhlaba noma uma kunenjini ekhona kulungisa injini ukuze abantu bathole amanzi uma ungabungekho ugesi senza njani again ukuhambisa ugesi uma zikhona indlela zokuthi ku speed up kungeve ukuthi kwafika lesi silwane sesihlale naso for 15 years i load shedding ngoba abantu abazi abanaki ukuthi i load shedding sesihlale nayo for 15 years sengazi ukuthi into enormal ukuthi ugesi uyahamba neingane ayisabanga umsindo uma ubuya ugesi sekusezithize kujwayele. But uma ngabe kukuthi kunentambo mhlambe enqamukile noma kune transformer eqhumile senza kanjani ukubambisana nomasipala labe silekelela kuwo nenkatha ukuphuthumisa ukuthi lo wagesi awulungiswe. I can tell you emveni kokuthi sisebenze neIFP ikakhulukazi la elokhuzeni emhlathuzi njengoba sino deputy mayor la. One kukho kwakhona inkinga yama street light la inqwaba yawo ingakhanyi ngenxa yokuthi fanele kutholakale labo crane abade akufanele bafake bashintsha ama light phezulu nani. Emva kokuthatha ka Christo, uKristo wagijima khuluma nosoma business bakhona la ukuthi sinenkinga. Labo crane bayabiza and sifuna ufake ama street light. They came on board to assist ufake ama street light. That's ama fruit okukwazi ukusebenza ngokubambisana. Nithathe ipolitiki ama campus ene politiki niwakhumule niwabeke eceleni nibheke umphakathi. La njengamanje kade kusho umlilo la.
Yes.
Makusho umlilo la. Uhulumeni weprovince akafunanga ukuzolekelela la kwafanele ukuthi uKristo neyikhulu kamasipala baxoxisane nosoma business bala ningofakazi kwangidiza amabhanoyila elinye lenkampani ama security bangaphosisi ufedilethi ayindiza lapha na icisha umlilo umbuzo uthi waye kuphulumeni ngoba phela ayengema responsibilities zakhe lawo especially ibusiness inkampani eqashe abantu abaningi okwangathi mangabe isha leya nkampani ingenawo ama savings ivalwe mingaka emndeni ezolamba. So usuyabonaka ukuthi uhulumeni akanandaba kangakanani ngoba kule yanto kwakufanele kusuke nesinedolo kuma departments kahulumeni babengacela ngisho icishamlilo zasethekweni madoda mangenayo inkinga sicela nolekelela lapha kuleya nkampani kucishelo wamlilo ngoba abantu bakithi abazolahlekela umsebenzi kodwa uhulumeni akayibanganandaba wahlala wafola imkhono. Not so long ago abantu ba complaina ngendaba yamanzi yonke indawo kuze complaina umuntu osejozini ukuthi amanzi akanawo uthi uyabuka nayo inkozi imali ngaye edamu uthi uyalalela ukuthi baqaba nabantu ngazibe edamu mhlawumbe ukuthi bakhona ukuthi kukhiwa amanzi kulekelela umphakathi uthi cha uhulumeni uyehlulekelayo yabona ngoba sekusondela ama elections. I can tell you bengiyilandela into yakhona laphana njengoba kusondela ama elections nje impela kubhizi ngapha kuyabholwa kuyambekwa kwenziwa yonke into kuthiwa amanzi adeliver ngoba sekusondela ama elections.